Ngizoke ngishaye ivideo ayi besikhona manje besikhona kufi impongo zodwa
sasale nyamazane sakho nyamazane efika efile yayizi
Hey, I'm going to go to the house.